ni business iyo tenta inu. Alimi ambili ya kupeza.
Bingu International Convention Center ndikomwetiri lero mprogramu imene ya Dziwani za Agcom. Mprogramu yathu ya lero tikufuna tichitira umboni mwambo waukulu kwambiri makamaka pankhani yotukula ulimi mdziko muno. Unduna wa malimidwe ndikuonetsetsa kuti mdziko muno muli chakuti chokwanira kudzera mprojekti janu yanu wa Malawi ya Agricultural Commercialization lero ikusainila na mgwirizano wopereka thandizo la ndalama kuma cooperative amene afikira ziyanganilo zimene Agcom imafuna. Dzina langa ndine Khalani Makunje, tiye ntikhale limodzi mprogramu iyi kuti tione kuti ma cooperative aminyali cheka komanso mtendere asainila motani mgwirizano olandira ndalama za nkhani-nkhani zowathandiza ma cooperative amenewa kupititsa patsogolo ntchito zawo za ulimi. Tieni tikhale limodzi. Asa nafike posainla na mgwirizano uu, akulu angapo analankhula pa mwambowu, ndipo oyamba kulankhula anali mkulu oyendetsa project imene ya Agricultural Commercialization Dr. Teddy Nankhumwa.
Zambiri zonse zomwe zimayenera kuchitika ndondomeko wake omwe utithandizire kukhalitsa ma productive balance kutamaliza moti panopo mmene tikangotha kusayinira kuno muona mmene tizipangira nanti ndi wakusayinira kutsogolo chifukwa chatsala ndikumangokhazikisa ma productive balances.
Atatha kulankhula Dr. Teddy Nankhumwa, mlembe wamkulu munduna wamalimidwe ulimothirira ndi chituko cha madzi bambo Gray Nyandule Phiri, naonso analankhula motere.
Ipemphe mobwerezabwereza kuti ino adzathu amene nkuyambirira tiyeni tionesese kuti tisadzire ndondomeko zonse anzathu aphunzirepo kuti chithandizo chimeneichi project imeneyi ifikire anthu ambiri ndipo yapindulire mmene ikupindulireni inuyo.
Utatha mwambo wa zolankhulalankhula inali nthawi tsopano kuti asainilane ndi apa mpando a ma cooperative wa umu ndi mmene mwambo osainilana unayendera.
Ulimi ndi business yotenta inu, alimi ambiri ya kupeza pindu. Ma cooperative ndi association mugwirizano wapindu.
Atamaliza kusainila na mgwirizano ndi ma cooperative amenewa, mlembe wamkulu kapena principal secretary analankhulapo pa za mgwirizano amenewa, ndipo iwo analankhula modere kwa atulakhani.
Mumene uwu ndiofunikira kwambiri choyambirira kumbukire chonchi kuti tinena kuti ife ngatawo nduna zomalimidwe komanonso dziko lonse ngati boma tikunena kuti tikufuna ulimi wathu mdziko muno usinthike ndipo timadalira limi ang'onoang'ono amene pano pafupi onse amangolima kuti bowa atapeza chakudya. Ndiye tikuti tisinthe alimi ang'onoang'ono amene tikufuna azitenga ulimi ngati business azilima kuti ntchito yawo ndi imeneyo apeze phindu ndalama komanso chakudya chokwanira. Ndiye mwambo umene tasainirana lero ndiofunika kwambiri chifukwa ifeyo ngati aboma tinaona kuti project ngati imeneyi ndi imene ngati thandize kuti tisinthe alimi athu ang'onoang'ono acha kutenga ulimi ngati business.
Taonatu mwambo osainirana mgwirizano pakati pa Agricultural Commercialization ndi ma cooperative atatu acheka mtendere komanso minyali. Ndipo utangotha mwambowu tinacheza ndi akuluakulu ena kuti atifotokozere kufunikira kapena zomwe mwambowu ukutanthauza ndipo umu ndi mmene tinachezera nawo. Monga mucha tinanenera kuti tikufuna timvetsetse kufunikira kwa mwambo umenewu osainira na mgwirizano pakati pa Agricultural Commercialization komanso ma cooperative. Tachita mwayi tili ndi mkulu woyendetsa project imene ya Agricultural Commercialization yowa ndiya Teddy Nankhumwa. Tatifotokozerani tinaona ndithu pakuchitika mwambo waukulu pano pamene Agricultural Commercialization imasainira na mgwirizano ndi ma cooperative. Kwenikweni zikutanthauza chani pamene
pamene papa mukumbukira kuti pa 10 January president a dziko lino Professor Mutharika anakhazikisa mgwirizano umene kapena ndondomeko imene yomwe tikuti Agricultural Commercialization program imeneyi ndi yomwe izithandizali kuti ulimi wawo pite patsogolo kuchoka ku ulimi ujani madi subsistence songo zili mina kubola kaza kudya ndi kulima kuti akhale ma commercial farmers kuti ulimi ukhale ngati business ndiye pasiku limeneli jamu ngati mukumbukira napereka ma damage check chifukwa chokuti pali magulu 8 amene ali chire ali ready kuti tiyambe kuwathandiza ndi ndalama kubita na ndi business yomwe anajipata business proposal yao ndipo mwa mabungu 8 ameneo kapena mabungu ali ni 8 ameneo atatu anapeleka 30% requirement ya tumanera ya kuti mukapempha ndalama zomwe mukufuna kugwirira ntchito kugwirira zipangizo za ulimi 30% au mapeleka alimi ife tumapeleka 70% gari la ukulu gari kulu la ulere kupeleka kuti boma la kuthandizana ndalama iyi ndiye chomwe chinapangika ndione ya kuti tinalisana khazikise mgwirizano kosainirana chifukwa chakuti panali ndondomeko ina yake mwiti maine yakumalizisa chifukwa nanga siuni mgwirizano umapangira pamawa kuti musazakhale ngati kuti ayi sina amati sinalemberani ndiye anzathunso amene kuti thandizano ndi ngongole a World Bank amafuna swa unikire mgwirizano umenewo ndiye mapepa latinapatsa kuti akaunikire ndiye kumene kuja mawoya zaonaona akudisidwa nawo ndi kuti ayi zimene zili bwino ndiye tafikano paja pa ndime iyo kuti tikuyena kukhala pansi kusainirana ndiye lero chomwe chimachitika ndiyo kuti popeza program imene yakuyendesa kwambiri ndi aunduna wa zamalimbe munationa kuti principal secretary anyandule phiri analipo mpaka amene amasaina ine ndikumayikira mu
kusonyeza kuti mugwirizano mwa saina zimenezo zilimo
zilimo
ndalama mukutengayi ntchito zake ndikutukula uli
timwaka timwaka ehe ndiye ife soti zikhati kutsatira kuti kodi ndalama chinatenga ichi yagwira ntchito kuti chifukwa ena tisuti ndalama sitipereka kamodzi chomwe tikupanga ndikuoneka kuti tikupereka muma timatima tranches titha kupereka 40% yomwe akufuna kena kutizapereka 30% kena ku 30% ukwanisa 100% ndetika apa sandime yoyamba ichi tikumaunikira kuti kodi agwirisa bwanji ntchito tisana apa sandime yachiwiri ndikuza apa sandime yomaliza now panopo tipaine kuneka kuti ndiyeyo ta zili manja mwali misopano kuti aonese nawo luso lawo ndi kukhulupirika kwawo
tsopano mmene zateremu taona kuti munachita ndi makoperative atatu oka tinene kuti kutsogolo kutsopano kooperative iliyonse izikutsa munondomeko imene
ehe so proposal stage ijaikabutsa tikana kuti inu mwakhunza ndiye tikumanera kuti tsopano ndalama zomwe mufunazi tipase ni 30% koyamba tikumapemphata asegule account account yoti ya agiko
ndi bank yakumtima kwawo
ndiye ife tisuzumireko kuti 30% jalowa ndiye ife sotideko 70% koma tikamayika 70% titasainira
chabwino ndithu akuterotu Ted Nakuma kunena kuti mmene asainira chonchi zikutanthauza kuti makoperative amenewa ayamba kulandira ndrama zawo ayambe kugwiritsa ntchito zimene zili mumgwirizano ndi zimene zikhale zikuchitika imeneyo ndi agricultural commercialization kutukula ulimi kuuchotsa pa ulimi wongolima chakudya ndi thandizo lalero koma kupanga ulimi kukhala business zonsezi kubwino wa inu alimi kuti dziko lino la Malawi likhale lithu likupita patsogolo pa chuma ndi chitukuko ndiye tikhalenso tikumva kuchokera kwa akuluakulu ena kuti kodi zimenezi iwowa azilandira motani koma paka tali pano tikuthokozeni ana kuma chifukwa chofotokozera motani
zikomukwambiri
ndiyetu ntchito yonse kapena mwambo onse walero unakathera pa akuluakulu amakoperative kusainira mgwirizano umene wolandira thandizo kuchoka ku Agcom pano tili ndi mmodzi wa akuluakulu a koperative ya Minyari kuchokera komwe kuchikwawa tikudziweni
ineyo ndine wapampando dzina langa ndine Sai Antonio Minyari Cotton Producers and Marketing Cooperative
chabwino lero taona mukusainirana ndi agricultural commercialization kuti ndithu mufike poti mwalandira thandizo tango tipatsani chithunzi-thunzi mwadutsa potani kuti mufike pamenepo
ngati cooperative tadutsako ndithu mu zigawo zingapo kwambiri Agcom kuti ikuvomereze ukhale ndikupatsidwa nawo ndalama ngati zimene zizo ali ndi mfundo zawo ndithu zimene zoti mweni na mupange mwachitsanzo ngati ku parade vi kuti ayikhulupirire iyenera kukhala ndi mgwirizano ndi company pa zolima zawo kuti kodi zolima zanu sizimene mukulima mosi zigulisa kuti
ndoti mwene okhala pa mgwirizano ndi ogula
ogula chabwino ngati mulibe mgwirizano sanga kukhulupirire ndifeyo ngati aminyali tili ndi mgwirizano ndi ogula panopa ngati minyali tayambapo ndi 6.3
million 6.3
million
million
imeni tapirika kale imeni tufuna zoti tigulepo 15 tana lola
chabwino
imeni tithandizire kunyamula makatundu athu
akutero tu a chairman a minyali cooperative kuchokera ku chikwawa kunena kuti ndithu Agcom iyabweretsa chiyembekezo pakati pali kunena kuti iwowa atukuka ichi ndecholinga chenicheni cha Agcom mafrandi kulimbikitseni nanonso simunachedwe mukhoza kubanga cooperative mukupeza sothandizo kwa Agcom mukupanga ulimi ngati business takuthokozani kwambiri monga tinanenera muja tachitanso mwayi pano tindi bambo siliro kukuzalira magomero iwowa ndi chief agriculture Environmental and Natural Resources Officer Oboma Lanchisi uku nkumene kukuchokera cooperative ya Cheka ndiye tachita mwai kuti timve kuti iwowa office yawo yalandira bwanji nkhani imene tikulandireni pachatu kumatero
yazi womwe ya ndi nthawi yake ya corona
ndithu taona Cheka cooperative kuchokera mboma limene inu mukulitsogolera makamaka nkhani za ulimi ikusainira na mgwirizano ndi agriculture commercialization wathandizo lochuluka kwambiri la ndalama ngati ofesi ya malimidwe mukuti bwanji zikamatere
monga ine mkulu wa zimalimidwe mboma Lanchisi ndinosangalala kwambiri limene achita Cheka le ikhale naona kuti tayilumikizitsa ndi ku project imene ya agriculture commercialization cholinga choona kuti kwambiri tionetsetsana kuti mlimi alumikizidwe kumizika
chabwino akutero tu bambo siliro nkukuzalira magomero kuti ofesi yawo ikuyesetsa kuti alimi abwere pamodzi apange ma cooperative ndi kuwathandiza kupeza misika kuti ulimi umene tukuchita ngati business alimi akhale akupindula ndiye muonetsetsa bwanji kuti acheka makobidi apezawa akuwagwiritsa ntchito moyenera ngati ofesi
ziko mukambiri pasezi menta fikai inu mungathe kunditsimikiza na kuti sikuti ndikuthera pompa kuti ngati boma zilikhala pone gawo loti kwapanga kalondolondo chipende chimafunika kwambiri zine ndrama za boma komanso tikufunisa kuti alimi mena atenga ndrama akapindule ndiyeno ndi chikhumbukhumbu komanso imene tichite ngati ofesi yathu tizikhala pitupi takaonekira chifanira kuti ndrama zimenezi popempha anali ndi cholinga pali zina ndi zina zimene zimatsamwitsa atamagwira ntchito zawo za ulimi ngati cooperative kuti afikire pona kuti akuyenerezeka kuti afike ndiyeno mutsotsamwitsa zomwezo zimene zoti anaumba mkota kuonetsetsa kuti azika ngati mu proposal imene tichili chitetemeko chopemphera ndrama ku bunge limenelo ndiye kuti imene mwanaika mozowasowa zawo ndi zimene zotafuna kuti akwaniritse ndiye timafunitsitsa njena kuti ngati zafika pamenepa zimene afuna akwaniritsezo zikhale ndondomeko yake ndiye tikunena kuti tionetsetsa kuti zimene zoti anapemphera ndramazi zichitike zitataya komanso koposaposa pazikhalaso maphunziroso patsogolo kumaonekera kuti ichi timachita majonjo ichi timachita majonjo tikatero alimi athu ndiye kuti tathandiza
akutero tu bambo siliro kukuzalira magomero amene ndi mkulu wa zamalimidwe mboma Lanchisi kuti iwowa ayenda nayo limodzi Cheka cooperative kuonetsetsa kuti ndithu ndramazi akugwiritsa ntchito imene anapemphera komanso kuwapatsa maphunziro ndi kuyenda nawo limodzi kufikira kuti aone kuti iwowa akupindula ndi ulimi monga mmene ulili ulimi kuti ndi business takuthokozani kwambiri
zikomo kwambiri
zikomo
ifesi takuyamika
mmenemu ndimene tachitira mprogramu yathu ya lero ya dziwani za Agcom kumbukirani kuti lero tinali ku Bingu International Convention Center mumzinda wa Lilongwe kumene timachitira umboni mwambo wakulu kwambiri umene unduna wa malimidwe ndi kuonetsetsa kuti mdziko muno muli chakudya chokwanira kudzera project imene ya agricultural commercialization imasaina mgwirizano wopereka thandizo la ndalama ku makooperative atatu acheka minyali ndi mtendere ndipo taona akulu-akulu amene akusainirana komanso tamva kuchokera kwa akulu-akulu osiyana-siyana kufunikira kwa mambo umenewo kumbukirani kuti ndi cholinga cha agricultural commercialization project kuti alimi achoke mu ulimi ongodzidalira ndi kuyamba ulimi wa business kufikira na tsiku lina dzina langa ndine Khalani Makunje mwakomanose Association, and we resign.
wapi tu Agcom kupitiza patsogolo.